leboko la ba phiring diphiri tsa ga bo khwaile khwaile wa ga bo lekatana lekatana wa ga bo ntsiye ntsiye wa ga bo phetle dinamane tsa ga bo tlharisa mokwena makile golelele ba letlakoba kana gone ga bo letlakobe fela ba letlakoba ba itse le sebonga galane le sebonga galane le lebankga le fa tota le bolebile jaaka phiri gadimile lerapo se tsheng mabele mokatana kana ke le ona madimako mo wa bakwena lo gate setlong e re lo araba bakwena le re mou mou leboko la ba phiring diphiri tsa ga bo khwaile khwaile wa ga bo lekatana lekatana wa ga bo ntsiye ntsiye wa ga bo phetle dinamane tsa ga bo tlharisa mokwena makile golelele ba letlakoba kana gone ga bo letlakobe fela ba letlakoba ba itse le sebonga galane le sebonga galane le lebankga le fa tota le bolebile jaaka phiri gadimile lerapo se tsheng mabele mokatana kana ke le ona madimako mo wa bakwena lo gate setlong e re lo araba bakwena le re mou mou.